ameniona, ameniona, kufunga kwangu kuomboleza kwangu, ameniona, ameniona, ameniona Yesu, ameniona Yesu, ameniona, ameniona, kulalamika kwangu, kuomboleza kwangu, ameniona. Everybody, ameniona,
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 huyu Yesu,
ameniona, ameniona,
ameniona,
ameniona,
ameniona,
ameniona,
huyu Yesu,
ameniona,
ameniona, kujua kwamba Bwana ananisikia. Nikaomba nikafunga wala sikukata tamaa leo, ameniona.